Ngiphathele ividiyo yakhe ke uNdlebe echaza ukuthi ubugebengu baqala kanjani. Kana kwethu ngabungelela kuphi nakuphi lakufunya khona lo mbuso njengamanje. Ukungenelela yini Mathinda Cebu sintemzi mqomela amehla kha abanye baqomela imali uthi bowazi. Ngosuku lakho lokuqala ngicathe on the show ukuthi uyasubscriber, uyashare, wenze show ukuthi ividiyo uyayilike. Kanti ke ividiyo uma uyilalele yaphela ufisa ukushara umbono wakho uyafaka ukuvola khona laphana kwi-comment section. Ungakhohlwa ngane kwethu ukuthi on the show ukuthi uyasubscribe. UNdlebe ke bechazela abantu abaningi ngampela ukuthi inkinga ebhekana nazo noma bechazela abantu emsakazweni abantu abadala basuke besemakhaya basuke belalela umsakazo ngalezo zikhathi kuthi ingane yakho ukuze uyithole ibandakanyeka ebugebengwini noma-ke kuthiwa ixubeka noma ibizeka ebugebengwini ebengabuqondile kusuke kwenze njani. Ngana kwethu nesiqiniseko sokuthi njengoba ngifakela le video kule channel ingoba uyayidinga, awuzange uzoyibuke ngephutha, nje sho ukuthi awuyeqi le video uyibuka iziphelele. Bese uyangitshela ukuthi lokho akusho uNdlebe kungamanga yini noma kuliqiniso elingakanani. Mechaza ukuthi ubugebengu kuqala kanjani, kanti noma ngathiwa ungena emsebenzini ubugebengu obuhlosile, yini egcina idala ukuthi wenze ubugebengu ngaphandle komusa sikhathi sakho? Bamba nayo ividiyo.
Sihle. Uchaza ukuthini lapha
wena? Kodwa manje mfethu kunezimo esibhekana nazo sabantu in daily basis and ubugebengu ngikhuluma nje kahle ngobugebengu obenzekayo ezipayisini esisuke sikuzona singanaki. Yabo Rothmane umuntu othola imali yakasasa mhlawumbe osebenza kasasa othatha imali yogogo nani. Akafile ngathi ushaya i-crime serious yabo. Akanayo leyo nto yokuthi khona ogogo abasafarishayo ngayo leyo nto esuke yenzeka ngaleso sikhathi. Kunokuthi yena ungcono kunabantu abakhipha ibhamu beyokhomba imoto zemali and stuff. So ubugebengu bethu nokugaga kwethu siyabrate, sibunika ilokhuzane mfethu, siyapolisha, sibushanga ama-makeup. Asifuni ukuba straightforward because Rothmane mawukuthi unesi utshontsha mhlawumbe i-medication ethize, khona umuthi ekuthiwa i-codeine uma usebenza mhlawumbe endaweni enjengendawo edayisa umedication. Uma utshontsha leyo muthi loyo udayisela iy'ngane ngaphandle ukuthi iphuze leyo muthi khona izoba intoxicated, ungayitshela mhlawumbe awenze ubugebengu obukhulu nento enkulu, but uphakathi kubona la ngizokhuluma ngumuntu o-right Rothmane onganawo umqondo wokwenza into eseceleni, but oyithole esezinto eseceleni ngesimanga sokuthi indawo asuke kuyona kwenziwa izinto ey'seceleni. Kuyenzeka Rothmane kube khona into ale-recruitiwe for amaphoyisa ingagwazanga ingene ngendlela eqondile. Kithi ngene ngendlela eqondile uma ifika phakathi imishini yayo neemiyayo ukuzoshintsha i-crime emalokishini, ukuzoshintsha ubugebengu ey'ndaweni esihlala kuzona. Uma ifika Rothmane kwi-shift yokuqala izosebenza nama-time awu-4 akhuthuza ilokishi la anomeshento ekholektha kubona kunendlela abasebenza ngayo. Le ntwana iyimisele i-passionate ngespani kanti abantu abazoyifundisa ispani ebahloniphayo babonga njengamafrotmane yibona abashoyo ukuthi ey'ntwana ambongela laphayana ungqongqoze ubatshethi uhamba nobani bazokunika imvilophu noma bakunika into ewukuthi automatically usekwi-chain leyo muntu abazofikela kuyena uzobahleka uma ngabe besaqondile uzobatshetha ayikho le nto yeni la kwenziwa kanje sekushintsha i-system indlela esingene ngayo isishintshile uyitholile uzuyele nesasitori sakeyamfethu oshaya imali e-close to 50 million yamabhasari
eyinganeifandiwemanje
leyashandisa ungacathi ishawe leyathothi kuphela bonke hhayi awulini say bonke but imajorithi yabantu ebafice khona ema-ofisi kungenzeka ukuthi bakhona kumshikashika lo nje mfethu ushemula uphume naye ungqonqe naye ushemula but abantu le zinto bayithatha engazuthi izinto ey'light ayihlangene namacala and stuff. You can still go to church unikele ngayo nemali oyishayile unga-understand ukuthi nawe i-part and parcel yokupromotha ukwenza kokubi. Rothmane umuntu uma ngabe kushaye ngempapa angisho ukuthi mnike esinye isihlathi but umuntu okhuluma kabi nawe Rothmane uma ukhuluma kabi naye back ngenxa yokuthi udinwe iy'nkulumo zakhe automatically usuphenduka yena usuyena uqobo. Kulo muntu okela kwi-relationship enganawo umqondo wokuthi uyochitha noma uyoganga echithelwe kakhulu ehetheke kakhulu ephume kuleyo relationship eseyohetha abantu abengenzanga lutho because abantu abenza kahle bashintsha kalula ukuthi betransforme from ekwenzeni kahle benze kabi but abantu abenza kambi kunzima ukuthi sibaconvict ukuthi benze kahle. Kwama-department ahlukile ufika ukuthi uzosiza umphakathi uzokwenza izinto zakhona ezosiza abantu ugcina usushintsha ngokubona i-system yakhona umuntu oripota kuyona ubona labantu abashaya i-crown Rothmane uyazi ngani rehab eChester Villa ngithi sengirani iminyaka Rothmane ngishintsha igebenge ey'ningi ngishintsha amakhuga amaningi Rothmane uxolane beneshow yokucima ama-drug dealers and stuff bamnyutha because azini Rothmane umsebenzi akade wenza umsebenzi onabantu babo bhale bewenza kangcono kunawo. So manje uyabaveza ukuthi anisebenzi ngale ndlela efaka benisebenza ngayo awukwazi ukubopha umuntu okukhokhelayo. Isibonelo sami sigijima emaphoyiseni because siwumphakathi abantu esibajwayele nabantu abasebenzisana nomphakathi kakhulu but angikhulumi nephoyisa ngikhuluma nawo wonke umuntu okuyiphi i-department Rothmane njengoba ngithi ngine-rehab ngiklina abantu ababhemiyunga Rothmane i-office ephakamele yangisiza i-social development kuney'nto ey'ncane engangishaya sithen Rothmane mhlawumbe umphathi weqembu elikhulu lebhola mhlawumbe umphathi we-Kaizer Chiefs kune-team endawo edlala ibhola but enganalo ijezi awukwazi ukungayisizi ngenxa yokuthi bengagqokile ijezi namakhokho. Mina ngine-rehab eChester Ville ngiklina abantu ababhema ama-drugs ngiba ney'nkinga uma ngingqongqoza kwezinye iy'ndawo kuthiwa awunaso isitifiketi sokuhlalisa abantu I'm doing something right ephala benziwe office leni umsebenzi wenina ukuthi ningithathe ningibhake phaketheni leni ningicushise ningikhulise sifuna ukusiza abantu bekwazi ukusizakala sokhala ngecrime enkulu ehlaselile la eSouth Africa neingane ezazuza amahlo kandlebe urap uHlotman kuba yintwana ukhulu la ko 25 kuyo ko 30 uhlanganisa izinto ezingahlangani promoter yakaluli crime mengabe ngasahlangene ufuna ukusukwenze konke uyabuka ukuthi ayikho into engiselene la kumele ngiyoyifaka nabantu abathi thina senza ama corruption ngenxa yokuthi umholisi ihola emsebenzini ethi mncane ekubeni sisayina ama-check abantu ekumele bethole into ey'nkulu khona umuntu okhipha ama-funding nje esibanini kushaya ukuthi eyihole 15,000 ngihlale ngisayina ama-funding o-350,000 angenza imizamo la kuzomele ngiphayipha abantu engizokwazi ukukhatha labo uyafika uyanqonqozonqozetesini awukwazi ukuvulelea ngoba awukhiphi ukhathi wena
so ngamanye amazilend iyangena umuntu enganakile ndlebe iqinisise emthanjeni
yakhe yonke into iqala kancane yabo njengoba mina ngikwazi ngifikela ngiyintwana estudio indlela yokukuthatha ingashintsha la yinokuthini into mangabe usujwayele ukuba sendaweni yonke ngithatheka light uqala ubo razo tukutuku urazo sengijwayela kabi sengikhuluma ngenye indlela yini ukujwayela Hotman kulula ukujwayela uma uqale watshontsha kakodwa wangabanjwa ayikho into ezokuphimba ukuthi uqhubeke ngoba lento adiyitshontshela ukuthi ukwazile ukuyikhapha lesi sitshontshela transport manje sekuhamba isikhathi kade utshontshela transport Hotman awukwazi ukuye ukutshontshela transport usibone ukuthi kuse next month imali ayisafana siqaleni kanti ngiyakwazi ukutshontsha 1000 so anginodi ngikushaya kancane ngengijampa endu uyayigoqa uyayitshela lokho bare ngikushoyo kunoma yiliphi khona okulona uma ubona abantu ukukhala ngokugebengu ukukhala ngecorruption ungayichilanisi naleyo nto mokuthi khona ukugebengu obenzayo angikhathangi utshontsha ngisho iyinalito emsebenzini i-crime leyo so sikuleya nto yokuthi ungashintshwa abantu abenza kabi uwumuntu okade ufika uzokwenza kahle because abantu bayakwazi ukumanipulate uyafika e-office elithize uthi uzoletha ushintsho uzoshintsha impilo zabantu ufica abantu abacorrupt nomuntu oreporta kuyona ucorrupt ayikho into ozoyenza automatically
and by mawufika uyimisela ngumsebenzi boni lapho soke sebekhohlakela emsebenzini ngizokuthiwa birthday lentwana ngathi iyaphapha
oh kutimane uyakwatsha abanye bayacisha uyakufela lokho uyashayela kodwa manje khona umuntu othakathiwe oyodila naleyo nto understand izinto zesintu uma efika lapha yena kayena umthakathi kodwa lento uyikhomba la iphuma khona automatically usekuyona lento lo mina ngithini kubantu ungakushintsha ukwenza kahle ngesimanga sokuthi usendaweni engenzi kahle ba convert labo bantu asingashintshwa abantu abangekho right sabantu aba right uthi nami ngatshontsha ngoba ngatshontshela asingatshontshi ukuthi sisatshontshela asishintshe abantu abasitshontshelayo bebone ngendlela esibona ngayo asisize nabantu kwama department kwama office esikubona let's assist people let's assist young people asingawabulala amaphupho eyintwana futhi manje asingawabulala amaphupho eyingane encane ehlanganisayo khona umuntu one vision ofike office zonqonqoza bengamthathi serious bengamnaki bengamlaleli just because sekuyinto yakhona sebejwayele isystem yala hayi nami ngafika kunje ulayo ngayo indaba yami wafika la ngepheshini yokuzoshintsha impilo zabantu okugqula ungayikhohlwa imishini ungayikhohlwa into ekulethela uma wabonga kasebenzi Hotman esipanini usangqonqoza ufisa yonke into babiza ngawo wonke amagama mase uqashiwe elashintsha ulimi ungababiza ngisho usha amagama kuthi uthi garabi
amanesi amadala tshelelishini ha uzokhathana ushe wena
usanakalaba kushiwo njalo Hotman
shiwe igulini
abantu abapassionate and ifuna ukutshela Hotman a leader ilida yini nama emotions awukwazi ukudila nabantu abazosihola abazoba ama leaders ngisathiwa uyi leader emsebenzini uleader kipi awubasebenzisa ama emotions over abantu obalidayo mengabe uyi leader uleader with transparency angikhathala umuntu omleadayo khona ayenza ephuma eceleni but awuthatha ama emotions uwasebenzisa iyonto elimalayo futhi mali umuntu osiza abantu masehambe bakhombe mina angingisiza senenza kanje mengabe usiza abantu abalimele you kwenye wona ukuthi basiza abantu khona amalido wazi solo kwaqala ukuyibona ilo dihleka nje ine inkinga kunjani ilo divezi izinyo nje that is the way i leader enza ngayo angikhathali inkinga kanjani nasema office nasemsebenzini bafowethu asiyini into eseceleni mo ukuthi ufike endaweni ufika ku corrupt musu kuba corrupt shintsha leyo nto leyo ungathatha izinto oyibona ku TV uzokhuluma nge crime and stuff ucathatha uyona ingcenye yami ekukhona into encane uyithathayo emsebenzini ungayona into eqondile correct mo ukuthi kaptenikini ukuthi uzolila kaptenikini